Wezuchu, uko wapi? Upo nyumbani? We chungulia basi, chungulia. Unioni, enjoy.